Masikwamkele futhi khumbula kaloko besishike sisithi sinale enge apha siyaziyo okanye le kona ngoku besiyikhangelela ukuba ikhona na enye ikona elinganana nayo twatsa kodwa ke siye sathi apha singakwazi ukuthi ngenxeba le migca mibini besithe iparallel ngamanye amagama sezidibani singakwazi ukuthi enye ikona lena i-alternate angle alternate interior angle ngamanye amagama yikona engaphakathi ekwalingana nalena ncikhwana kodwa ukuba uyayilibala naleyo ungakwazi futhi ukuthi le la kona iyalingana nalena ngenxa iba si-corresponding angles ngenxa iba ke la corresponding angles singathi iyalingana nalena ikona ngenxa yoba intoni i-vertical angle i-vertical angles okanye ikona ezijongeneyo ngqo siyalingana twatsa nam ekwelinye icala lenye sithi zi-vertical angles ngoku ke xa sesiyazi lena ikona ukuba iyalingana nala kona totsana enye i-angle okanye enye ikona singakwazi nayo ukuyifumana lena ikona singathi ilingana neyiphi na ikona uyabona ke apha eli icala lingufo i-corresponding side yalo okanye icala elingqamana nalo uyabona phana kula kona lena inemigca emithathu ilingana twatsa na kunye nalakona ipha phezulu ngenxa yoba banazo zinto nezi-interior alternate angles ngenxa yeyoba besithe ekuqaleni kaloku sine-parallel lines imigca engasoze idibane yiyo ke loo nto sikwazi ukubafumana ezi-interior alternate angles ngoku sinayo ukwazi ukuthi uyanekona lakona ipha inemigca emithathu e-orange ilingana totsana nalena zintoni zi-interior alternate angles xa sesiyifumenekeleyo into sibona uba zonke iikona zezi-triangles zimbini ziyalingana siyakwazi ukuthi ezi-triangles zitheni zisimilar ii-triangles ezisimilar kasithe ziyafana kwaye ii-angles ezingaphakathi kwazo zifuneke zilingane twatsa na bekunganyanzelekanga ke uba sizifumane zintathu ukuba besazi ezimbini kuphela besizokwazi ukuthi ezi angles zisimilar xa sele siyazi ke ngoku loo nto singakwazi ukufumana icala lethu eli line-question mark okanye linophawu lombuzo eli cala ke leli silenze ngomgca onjani o-orange icala elingqamelene kweli okanye icala esendaweni enye neli cala linephawu lombuzo kwenye i-triangle leliphi na lela cala likwa-orange futhi lingubani lingu-6 ngenxa yantoni siyibona njani kaloku i-corresponding sides funeke siyiqaphele loo nto i-corresponding sides masithi eli cala lethu lingu-x silibiza ecala lethu singalaziyo silibiza u-x lingqamelene nephi lingqamelene neli lingu-6 sizibona njani ke funeke andithi uyalibona ecala li-orange lijongene nalakona i-orange futhi nakweli cala eli cala li-orange lijongene nalakona i-orange yiyo ke le nto sikwazi ukuthi zi-corresponding sides sizokwazi ke ngoku ufuna i-ratio ephakathi ko-x no-6 funeke ke le ratio ephakathi kwe-x ne-6 ilingane nenye i-ratio ephakathi kwe-corresponding sides siphinde sizojonga i-corresponding sides ke apho okanye amacala angqamaneyo siyambona u-4 ungqamelene nabani u-4 ke licala elikule-triangle yethu yokuqala elikwele-triangle yethu ifana ne-x u-4 sizofuna i-ratio ephakathi ko-4 nabani no-5 ngoba u-5 licala nalo elingqamelene nabani no-4 kaloku jonga uyambona u-4 licala elijongene nala angle i-purple inemigca emibini funeke nakulina i-triangle sizojonga icala elingqamelene nale angle inemigca mibini e-purple siyalibona uba ngubani ngu-5 omnye umntu ke ebezobhideka afune ukuthi u-4 ungqamelene nabani no-6 hayi yimpazamo leyo ngoku ukufumana u-x sizothini sizophindaphinda ngo-6 macala sitsho sibe nabani sibe no-24 owahlule ngabani Umahlule ngo 5. Sisho ke ngoku silifumane iqala lethu elingubani elingo x. Ngoku singakwazi futhi uphinde sifune elinye icala masithi eli icala eli orange kuthiwa nalo masilifune. Singakwazi ukusebenzisa kwa indlela enye yantoni ye ratios. And ithi funeke zilingane for en xabe i-triangles ezitheni ezisibina. Ngoku ke u-y yena i-corresponding side yakhe ngubani ngu 8. Icala elinqamelene no y kwanye i-triangle ngu 8 ngenxa yola angle ijongene nayo. Ngoku safuna i-ratio ephakathi kwa y no 8. Funeke le ratio ephakathi kwa y no 8 ilingane nezinye ze-ratios kodwa u-24 owahlule ngo 5 yena asizumsebenzisa ngoba uzosenzela imisebenzi nzima sabe sisebenzisa i-ratio ephakathi ko 4 no 5. Xa sesinayo ke ngokuleyo funeke sifumane u-y. U-y samfumana ngosuke siphindaphinde ngo 8 macala sisho sifumane bani u 8 ophindaphindwe ngo 4 owahlule ngo 5. U 8 ophindaphindwe ngo 4 ngubani ngo 32 owahlule ngabani ngo 5. Sitsho simanzi ke ngoku u-y ukuba ngubani ngo 32 owahlulahlulwe ngabani ngo 5. Ngoku ke simgqibile lona umzekelo sibonile uba kulula ke ukufumana amacala xa sele siyazi into yoba i-triangles zethu zisimilar sisebenzise i-angles esithi funeke iikona zethu funeke zilingane totsa na ze sinikwe amacala enye i-triangle ukwenzele sikwazi ukusebenzisa i-ratios ukufumana amacala enye i-triangle esitheni esingayinikwanga. Siyazi le kaloo nto and funeke into kwaye into funeke uziyiqaphele ukuba siyichonga njani intoni i-corresponding sides. Sijonga intoni ikona ejongene nazo kwi-triangle ethile siphinde siyojonga kwala kona kwenye i-triangle sijonge icala elijongene kwantoni kwanala kona inye inkosi. Ngoku ke ngoku masenze omnye umzekelo sibonile ukuba kulula kanjani ukusebenzisa intoni i-triangles okanye i-similar triangles ukufumana amacala esingawanikwanga. Masithi ke ngoku futhi sineminye imigca emibini e-parallel. Imigca e-parallel yilena ingasoze idibane ze ke ngoku sibe nomnye umgca onqumla le migca i-parallel sibe nomnye futhi wesibini oxwesileyo bukuma. Uyabona ke ngoku xa sele sinayo le migca yonke ithetha uthini ke le nto siyabona apha sinonxantathu athini abatheni ababini ngenxa yantoni yezi parallel lines. Ezi parallel lines ke uzohlala uyazi ukuba ayisoze zidibane kodwa into ebalulekileyo ngezi parallel lines zisinika ii-angles okanye iikona esingazaziyo. Uyabona apha sinale triangle incinci ze siphinde sibe nale triangle inkulu izotye ngomgca onjani o-blue okanye umgca oluhlazanyana. Ke ngoku siyabona into engumangaliso ngezi triangles zimbini lena inkulu ikhwele phezu kwalena incinci. Okay, xa sele siyazi loo nto siyayazi ukuba zizoba nekona enye zizoba nayo ikona efanayo enye. Uyabona ke ngoku apha zinekona engilapha ngasekunene efanayo uthetha ukuthi ilingana totsana kuzo zombini ezi triangles. Yintoni enye esinoyazi? Siyayibona le kona ilapha phezulu enemigca eluhlazi singathi ilingana neyiphi na ikona. Le kona singathi iyalingana kunye naleya ngenxa yezi parallel lines singathi iyalingana naleya ikona iphakula triangle inkulu ngenxa yoba sizothi zintoni zi-corresponding angles zi-angles ezingqameneleyo ngoba zombini zilapha ngaphezulu kwale migca yethu ye-parallel lines sithi zi-corresponding angles ezilingana totsa na. Singakwazi futhi uphinda sifumane ezinye i-corresponding angles ezi ngoba siyabona uba zilapha phezu kwale migca i-parallel kodwa apha emazantsi nazo ke ezi ii-angles okanye iikona zilingana twatsana. Into ethetha ukuthi ke ngoku zonke iikona zezi triangles zimbini ziyalingana twatsana kwaye singakwazi ukuthi ezi zi-similar triangles. Xa sesizazi ke ukuba zi-similar triangles singakwazi ukufumana amacala etheni asingawanikwanga. Masithi ke ngoku eli cala ngubani? 5. ze eli lilapha emazantsi lona libe ngu 7 ze ke ngoku eli lilapha ngasekhohlo lona icala sizobuya silinikwe kodwa eli icala okay masithi asinikwanga eli lilapha sekhohlo emazantsi ze eli lipha kula triangle inkulu lingasekhohlo icala silinikwe kuthiwa ngubani ngo 12 kuthiwe ngu 12 masithi ngo 12 ze ke ngoku eli lokugqibela icala eli triangle incinci lingasekhohlo kuthiwa ngubani masithi ngubani ngu 6 masithi ngu 6 okay ke xa sesilinikiwe ke ngoku eli icala masithi into efunwayo kuthi kubuzwa ela cala linophawu lombuzo sawuyenza njani ke le nto sizosebenzisa intoni i-ratios ukufumana icala esingalinikwanga siyalibona sizotsho siwabone namacala angqameneyo siyalibona eli cala lingu-12 lingqamenene necala lingu-6 kule triangle incinci ze ke ngoku eli cala singalaziyo nandawana incinci pha sizoyibika ngoba ngu-x ela cala lino-x lona kunye no-5 kula triangle inkulu siyabona uba lingqamene neliphi icala kule triangle incinci lingqamenene necala lingu-5 qha kule triangle incinci ngoku ke ngoku ithetha ukuthi loo nto singakwazi ukusebenzisa ntoni ii-ratios zethu ukufumana amacala esingawanikwanga kaloku sijonge ukuba eli cala lingu-5 lijongene neyiphi i-angle lijongene nalaa angle i-pitch okanye i-orange ze ke ngoku elinye icala eli lingu-5 odityaniswe no-x nalo lijongene nabani nala angle injani i-orange ngoku ke ngoku singakwazi usebenzisa i-ratio zethu ufumana icala eli singalinikwanga sizotsho sithi u-x plus 5 owahlulahlule ngabani owahlule ngecala eli-corresponding lona okanye elisendaweni nye kunye no-x plus 5 icala elisendaweni nye no-x plus 5 kula triangle incinci ngubani ngu-5 ngoba u-5 naye ujongene nala angle i-orange ngoku i-ratio ephakathi kwa-x plus 5 ohlule ngo-5 funeke ilingane totsana ne-ratio ephakathi kwabani ko-12 kuka-12 kunye nabani no-6 ngoba i-corresponding side okanye icala elingqamelene neli lika-12 ngubani ngu-6 ngenxa yala angle ngoku usiyayazi ukuba u-12 owahlule ngo-6 ngu-2 sizotshesheke nabani no-x plus 5 olingana nabani no-10 ke ngoku siwelise la 5 wethu sitshesheke no-x obani ongu-5 sitsho silifumane ke ngoku icala lethu laa ndawo yanabe kuthiwe ngubani ngu-x siyifumane uba ngubani ngu-5 ngenxa yentoni ngenxa ye-similar triangles ezisincedayo enkosi.